Siro wilibali banabato ni banabato somao malikono hakaja malikoka belajilinga foko tari alaye banao banada aya furada fona ibosa ya banala professeur abdoulaye karabɛnta kayiri don kabanado kabanat nedon cheta sabada fala kawuli kanyininke kasorolike kapui ni furakerengereneye ko siro wilibali au farukula bana fon fe sidoni fara sidon balika ka belajilinke lenin ka bantai au farukulula hakaja ninga kenaya ko ka au sinsimbere au ya jigiseme siro wilibali la ambe domina Kobi inafo sumaya koko abolobole fara bolobobalika mara katasi ka don ka fo farkulu sengen bambaluma kono dimingelon haka jamu sulaka kuru bambali be amunun kono katasi liminan po bana gelawma haka jakungulu dimingolen nyanamini kono la joli furudimi walma kulusi jalagosi amana ka suguya wo suguya e ka furake ka bampeu ni siro wilibali ka kulusi ga mugutanye sanga ani wati belajilena dumininga balia tifoydi fara tension ga ani nyegana bleni haka ja ninga tase bana chama worema siro wilibali abeni belajilen kele ka bantai adlane mbeka ka siro e ka lasa go bidon nkono darasi kemenani au mamunu mago be siro wilibali la bomako abesoro arajo la voix du citoyen kalabangoro ade kanina walima arajo dakan gardien amadou kansaye abasoro alifana bulu walima agan ga juru soro sira u bamba 62 80 08 08 walima 79 21 68 51 professeur abdoulaye karabɛnta ko barka ango kenaya alaga tiendeme